radio impunzo ijwi ry'ibiyaga binini
gira mahoro hari kivugo mu ishuri nkuru y'intwara meto cavuga ngo tugomba ko haba ngaha ubishaka kandi abishoboye kuva 2005 mbere SNDFDD ijye ibintu byarahindutse byo byavuye ku gushaka kwa politike imwe bita volonté politique cyangwa ibyo byatewe no kuvanga igisirikare n'abavuye mu migwi igwana twagiye tubona ibintu bihinduka Bobo Rugurika ubyibaza kwiki
ubwa mbere nagomba kuvuga yuko ibyabaye mu Burundi na cyane cyane ico kiringo uvuze cha aho hageze aho bavanga igisirikare cy'u Burundi ku bwanje jewe nk'umusivile byabaye ndumumenyesha makuru nibaza ko cabaye ikintu ciza kuko cabaye ikintu kije kurangiza intambara kije kurangiza imyaka abarundi bari bamaze bariko baricana abarundi abana b'igihugu barasana rero ko hari harabuze ikibihagarika novuga ko byabaye ibintu byiza ko hageze aho batora bakumvikana amasezerano yuko bihagarika naho ntavuga ko byose byari yororo sinovuga yuko byose byera kuko kubwanje bari kubanza kuraba nk'abantu bagirizwa ibintu by'ubwicanyi bw'agahomera bunwa abantu bagirizwa ibintu by'ubwicanyi bw'ihonyabwoko abantu bagirizwa ubwicanyi ndengera butungane nibaza ko batari gushobora kuja muri izo nzego bari kubanza gutaramugwa mugabo siko byagenze ariko ivyo reka tubishire iruhande nariko ndavuga rero ko kuri jewe cari kintu ciza cuko abavuka gihugu abarundi babavukanyi basubira kuvuga bati dusubize inkota mugubo bati twunge ubumwe hanyuma dusenyere ku mugozi umwe twubake igisirikare kimwe cyari ikintu ciza mugabo rero nuko atariko vyahavuye bigenda kuko mukanyi sase nyene ico gikorwa cyo kuvanga carabaye mugabo hata ubwo nyene havuka umugambi wo gusambura igisirikare cy'u Burundi kukidendura no kuvuga ko tuvuze gusambura igisirikare cy'u Burundi no kuvuga kukinunuza ka kanovera kari karimwo bwa bumenyi za ntwari umugambi wo kubiho wo kubahonya kugihonya kugisenyura waci utangura kumbure turaza kubishikako
ariko wari umugambi wa SNDFDD
oya jena aho rero niho hantu hambere nagomba kuvuga kandi mu ntunge sinibaza ko ari no kuvugira SNDFDD mugabo umugambi w'ugusambura igisirikare waramanywe n'ibihugu bimwe imwe mbere mu byo bya rutura kukumva tuza gushika ko kumbure ariko uwo mugambi wagiye gushigwa mu ngiro n'ubutegetsi bwa SNDFDD kandi kibabaje gushika n'ubu kuri no munota cyuko turavuga uwo mugambi ukabukibandanya naho umugambi usa nuwarangiye nuko bawuhejeje kuko igisirikare cyacu kirundi uno munsi kigeze aho umwansi ashaka
Apotre Bernard Ntungwana yo kuvanga igisirikare byabaye kuvanga abantu nkuko bavanga umuceri n'ibiharage
kuvanga igisoda ntibyabaye nkuko bavanga ifungurwa umuceri n'ibiharage nkuko uvuga uriya numugambi ukomeye cyane wateguwe igihe kirekire byatangwe kumenyekana neza mu mwaka wa 1986 hari mu prezida w'igihugu kimwe kiburayi ntavuze yajibujumbura hanyuma amaze gushika yaratembera avugana n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe asotse ageze ku kibuga cy'indege bamenyesha makuru baramubajije baramubaza urugendo yagize ngene rwagenze hanyuma aravuga ariko ijambo nshaka kuvuga yavuze rigomba kumenywa n'abarundi bose yaravuze ngo aba bajwe n'akagahugu gatoya keza kari propre ngo kuko bagiye gusambuka hanyuma mu nyuma niho hagiye haraba urukurukuru yuko usambura igihugu abanza gusambura igisirikare nibaza rero yuko uyo muntu uko byagenze uko byakurikiranye mu nyuma yaho nyuma yaho nk'imyaka itatu ine hacyi hatangura kuvugwa iby'imigambwe myinshi mu karere k'ibiyaga binini naho rero imigambwe myinshi maze kuza watwara igihugu muri icyo gihe yemeye ko iyo migambwe myinshi iza hanyuma rero hariho abari hanze bari bafite icyo nova ko ari mihari bagomba gushinga imigambwe mugabe batabishobora kuko bari bari mu buhungiro hanze nko mu Rwanda aho ndavuga nka paripe hutu FNL hanyuma rero naho byahereye yuko uwo mugambi ukomera kuko umugambi wo gusambura igisoda cy'u Burundi wahereye yuko hariho umugwi w'abantu bavuga ko bari mu bwoko bw'abahutu bahabuza ubwoko bw'abahutu hanyuma kugira ngo icyo gisoda bashobore kwisambura bacishiremo abasoda ariko bakishaka ko bagitwara cyose ariko icyo nagomba kuvuga ngaha abantu benshi babirengagiza bumviriza amajyama aryohera amatwi bakavuga yuko igisoda cy'u Burundi kuva kera ngo cyari cy'abatutsi kwivyo bintu atari byo kuko mu gisoda wasangamwo abo mu bwoko bwose namwe mutirengagije ku mitumba muvuka ko murazi ko hari abasirikare bo mu bwoko bwose baba bari muri icyo gisirikare yego birashoboka bamwe bakaba bari bake abandi bakaba bari benshi mugabo hari hababuzwa kukijyamwo na bene wabo bava ngo kijya a si ikiwanyu tuzoshinga ikiwacu ibyo niyo slogan yari ihari mu matwi y'abantu kugira ngo abantu baje mu gisirikare ari benshi ndavuga bo mu bwoko bw'abahutu rero umugambi wo gusambura igisirikare ihibambe ubu ntiwabaye harya mwabona bazanye abavuye mu ishyamba bakajyamo mu gisirikare oya byatanguye kera byarateguwe kuko abashyize bashyigikiye abo bantu nibo bababwira ibyo bavuga n'ibyo bakora niyo mpamvu n'uyu munsi bari ku butegetsi batababwiye ibyo bakora ntabyo bushobora kuko ntibaronkwa yo kubyiyumvira kandi projo tateguye ntushobora kuyikora neza rero barabateguriye yuko igisodo cyosambuka barabishyitse ko igisodo cyarasambutse kuko indunduro yabyo aho byabereye ni bya biganiro by'irementanya byarusha byaba hama bakava ko azovanga icyo gisirikare niko bajya abasirikare baje mugabo ntushobora gufata abantu n'abarundi bose hama ngo uvuge ngo uravanze igituma ndababwira gutya nuko mu gisoda wasanga hariho abana hari mu gisirikare wasanga hari abasirikare bo mu bwoko bw'abahutu mu kirobe bafise abandi bavukana bari muri CNDD-FDD paripote FNL za CNDD-FDD n'ibindi barimo ugasanga rero iyo igisoda kigiye kugwana nabo bantu abavukana nibo bagwana noneho bitubije kure abarundi bose ni bamwe iyo bagwana hagwana abantu babiri hari umusirikare yigeze kubaza ni bantu nka Silvestre ari perezida aramubaza ati ko ufite impize zibiri zimwe ari izo waje kugendera izindi zikaba ari mu ishyamba aho zizogwanira ninda zoja hagati atari ugiye hagati kubera ko cyo zishyira hamwe icyo gihe yarabiyamirije aravuga ko atabyazi kwibyari urukurukuru babesha uwabibajije n'uyu munsi aracyariho jyewe ndamutse rero aho ntibyahereye hagumye habaho amakenga tugomba ko tubimenya ariko abantu bakaba jyewe ubwanjye nigeze kubaza umuhisi perezida Petero Buyoya ndamubwira nti mbeya ko muvuga ngo umwasi ari hagati muri mwebwe hanyuma aba bantu turi kumwe tubona bari hano iyo bagiye kugwana ko bagenda batwaye ibikoho bya karundura bakajya kurasa bene wabo nibabaheza bazorasa abandi nta kuntu mwoshobora guhagarika ibi bintu izi ngwano zigahagarara ko abantu bariko baragwana ari bamwe bose ibere rimwe inyisho nahawe singomba kuyisubiramo kuyivuga hano ariko ibi bintu warabona ko hariho abantu babirimwo bakaka gukoresha ukuri mwarabonye mu biganiro byabaye kumbure songore mu biganiro byabaye byarusha by'amangetenge by'amarementanya leose yaravuze atwari inama nshinga amateka cy'ibiganiro byarahetse ariko abandi bagumwa bagenda mu biganiro ntibyahetse leose akavuga ati igisoda kigomba kuvangwa abandi nabo ati igisoda ntikizovangwa ama mu manama bakora byo bita amakoze rimo rari mu gisirikare bavuga ati igisoda kizovangwa ko bidashoboka kandi byaheze kera leo se karavuga ko byaheze kera nibyo rero byabaye biriya bintu n'umugambi muremure cyane kandi niwo muzi wo gusambura igisoda mu Burundi gusa uwabishyize mu ngiro ni CNDD-FDD nkuko mugenzanje yabivuze ariko ni mu izina ry'abandi bantu si mu izina ryabo bona bakozi ndabibabwiye murakoze
ibyiyumviro birumvikana ariko bavanga igisirikare bazana bavuye mu isamba bakashira mu gisirikare bavuga yuko ari byavuye mu masezerano ya Arusha mugabo harabavuga yuko ari umugambi muremure wa SNDFDD ivuga yuko igoma igisirikare cya SNDFDD atari igisirikare cy'igihugu bobo rugurika nica dufise uwo munsi
uno munsi ntidufise gusa igisirikare cya SNDFDD kuko nico gisirikare ntacho dufise urabona ko SNDFDD yarishiriyeho umugwi inkorabara ni milise yimbonerakure ico nico twovuga ko arico twokwita igisirikare cyabo mugabo kijya gisirikare cyacu ari iki gihugu tuzi naho tuvuga tuti ko kitariho kuko muravye ingene gikora uno munsi uravugisha ukuru kabona uti ikisigisirikare kuko urabe ningene babakoresha uraba ingene babafata raba ingene bambara raba ingene bafungura raba amadroit ico twokwita uburenganzira bafise nta na kimwe bagifise urumva nta gisirikare gihari nibaza hariho ibintu mpora mbona ku marezo sosio yuri kuraraba kuri za WhatsApp uraba za Facebook hariho ikindi gisirikare duhora tubona cyo muri Congo igisirikare cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo bandi bantu bashobora gutuma umuntu yumva ati none by'ukuri iki ni gisirikare uravye ingene babayeho uravye ingene bigenza mugabo nabo ugiye kubiraba si nk'igisirikare kuko muhora mubona ingene babayeho muhora mwumva ingene barihemba wowe iyo wumvise igisirikare nk'akarorero aho ndiko mvuga muri Kongo naho mukanya ngaruka iwacu ugasanga nabantu badahembwa buri gihe ku kwezi ko guheze ugasanga babatwara babwira baterega bamwiyungunganya mwihembe ugasanga rero baja kwihemba hiyo mu banyagihugu mu kwaka matagisi ugasanga bariko barafata abantu bagendera ku makinga bakababwira ati mbewe ko ata moteri tubona iri ku ikinga zana mande bagafata umuntu arika twari imodoka bati zana ikarata yibati simu urumva nakajagari reka rero ngaruke iwacu uno munsi niho hantu hambere desi n'umukongomani cyangwa ngo ndumumenyesha makuru wo muri Kongo mugabo nibaza ko arico gihugu cyambere tumaze kubona abasirikare harimo abasirikare bato bato harimo abasirikare bibisongerezi harimo n'abasirikare b'intwaza ngabo usanga bagenda gusaba abasivile bati mutuvugire uburenganzira bwacu burahonye mutuvugire bamfunze nafashwe n'imbonerakure ziramfunga mutuvugire ejo bundi imbonerakure zarakubaguye umugore wanje mutuvugire ejo bundi amahera yacu twategezwa guhembwa ntibaduhembye mutuvugire turekuriwe imiti ya maspecialite ariko baduhereza amagenerike nubwa mbere ku isi tubona igisirikare kigenda gusaba abasivile kikaja gusaba abamenyesha makuru kikaja gusaba abari mu mashirahamwe yatawegamye mu vya politike kigasaba abantu basanzwe bati mutuvugire kubwanje sinibaza ko icho kiba kikiri igisirikare kubera igisirikare nkuko kizwi igisirikare niyo nkingi kwisi yose igisirikare niyo nkingi y'igihugu nizo nkingi z'igihugu nukuvuga ko iyo amategeko ari karahonyangwa iyo abanyagihugu bariko barimwa uburenganzira bwabo iyo ubutunzi bw'igihugu bwiharijwe nakagwi kabantu batarenga 15-20 mu gisirikare haravayo kuko ivyo vyose bija bihungabanya umutekano w'igihugu rega abantu mwumvise umutekano si bijya ngo vy'amasasu ngo arapupaguye ngo ararashe ngo hajye hariho grenade turitse oya umutekano n'umutekano muri rusange umutekano mu mitima y'abanyagihugu umutekano mu butungane bw'abanyagihugu umutekano mu bijyanye n'amagara y'abanyagihugu umutekano mu bijyanye n'ubutunzi bw'imiryango c'est ça la sécurité iyo banavuga la sécurité publique ni ico mumva n'ikintu gikomeye. Alo rero iyo mwumvise ico gisirikare nyene arico ca mbere kiriko kirarenganywa, aribo ba mbere barenganywa, ata burenganzira bagifise, murumva ico ntikiba kikiri gisirikare. Aho murantunga abasirikare baza kunyumva barantunga, jewe ndafise abasirikare benshi babagenzi, ndafise amacuti mu gisirikare, mugabo sinshatse kuvuga sukubasuzugura bavyumve neza, kandi barundi sinshaka kuvuga ko tutazosubira canke tutazigera tuzoreka kubavugira. Oya namba, mugabo nshaka ko bumva yuko igisirikare mu bisanzwe nico kivugira abanyagihugu, nico giseruka iyo umunyagihugu ari karatotezwa kikavuga kiti nyabu ni bibintu nibishobora kubandana. Naho rero nashaka gushika uno munsi rero naha mvugane nta gisirikare dufise, abasirikare bacu ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabagize abaja, turaza kubibona mu migiri mu migigwa imwimwe tubona uno munsi iri mu gisirikare, aho udashobora gutandukanya umusirikare w'igihugu n'imburakimazi canke inkorabara yo mu mugwi w'imbonera kure bica abantu. Murakoze.
Yego turaje kubigaruka ko dusuye inyuma gato ya Potre Bernard Ntungwe nayo bacingiza abahora mu migwi gwana, amakuru aravuga yuko abenshi baje batigeze bagwana bo babinjije bayigije gushira ibikumu ku masezerano no guhagarika intambara. Ndazi ko mwe mwabikurikirana ibyo byarabaye byagenze gute, byo bari byo bituma tutagira igisirikare cy'umwuga.
Ubwa mbere bwobwo abarundi barakwiye kumenya ukuri kandi bakava mu busamazi barimo. Harabahendwa ngo igisirikare kihari ngo n'icy'ubwoko ngo bw'abahutu, kuko aribo bagishizeho bazanye abantu babo. None abo bantu uko bobita uko bashaka n'abarundi, abari bariho n'abarundi, hanyuma uko babazanye nibyo bitandukanye. Harabaje mu gisirikare kuko babishaka, bumva ko bagomba gukorera igihugu. Abo n'abasirikare baje mu byo bavanywe n'abasirikare ba kera, kuko n'uyu munsi abinjira ntibinjira nk'uko kera binjira. Uyu munsi iyo binjiza baja kubahendahenda bakabakura mu ngo babagabanye muze mugwanira ibyo dufise twashitseko bidahari, hanyuma bakabona kuza mwarawe kwa n'igihe bababura. Rero kubijyanye nuko bajya abantu babanze igisoda bakabazana, byo nagahomera bunwa kandi bavyumve gatanu. Kubera iki? Igihe haba amasezerano yo guhagarika intambara mu Burundi hagati y'umuhari CNDD-FDD n'ijya yindi mihari byari biri kumwe yagiye yiyonkura namwo, ari yavuye muri Parpehutu cyangwa yavuye muri CNDD na CNDD-FDD KAZ-FDD n'ibindi, abo hageze ko bashyiraho urukumu rwo guhagarika intambara atabagwanyi bafise, basigaye bafise gusa abo barunga kwiba, gutegera imodoka bakuramo abatutsi babica, kujya mu ngo kwiba indya, kwiba inka n'impene n'inkoko n'ingurube. Hanyuma baca rero bavuga bati mu biganiro uko baganira bavuga bati mu gisirikare tuzoharura inkoho mufise, hanyuma inkoho izosangira babiri, hanyuma tubone yuko tubone igitigiri tubaha. Aha rero hari ibintu bibiri byaciye biba bikomeye. Ubwa mbere bari bafise abagwanyi bakeya igihe seserofe yaba byo guhagarika intambara. Niho rero umuhisi Adolphe Nshimirimana ku isonga nabo bari kumwe muri CNDD-FDD n'abandi ntazi, uwo ndamuvuze ko nzi ibyo yakoze cyangwa yavuze, mfite ibyemezo bimaze kumenyekana bikavugwa kuri radiyo, baciye bakwira mu gihugu cyose bakoresheje imbonera kure, bakoresheje n'abanyamugambwe babo banyamuhari kuko bari bwabe n'umugambwe hari. Hanyuma rero bajya mu mihana, bajya ku mashure, bajya ahantu hakuri ubuzi butandukanye, niho baciye bazanamwo abahora ari abarimu abanyeshure, abantu badandaza, abantu bose babona ko haciye akenge, baca barabinjiza ku bwinshi bakabatwara, babatwara mu bibira bakabatwara hari kantonema aho begeranirijwe, bakajya kwiga bijya bita mareyi donc da defile kugira ngo bamenye bijya bintu by'igisirikare. kuburyo ashobora kuba benshi banajemwo batigeze bakora ku nkongo barase no munsi numwe gusa babigishije mekanisme ingene basambura inkoho bakayiteranya kuko cyari ikibazo bazobazwa mu kwemerwa by'ukuri ko barabagwanye bateze gusambura inkoho bakayiteranya nicyo cyari kizame cyambe icya kabiri babahagarika ku mirongo bagatonda gisirikare bakababwira gushe imwe bya droite bya demi-tour bakaraba kwa abo bantu by'ukuri babaye muri icyo kirobere cyangwa muri icyo gisirikare bakwiye gusirikare rero ibyo bintu abarundi nibabyumve ku basirikare binjijwe cyangwa abarobere binjijwe mu gisirikare kiyagiye cyo kuvanga ndababwira yuko atani cyagatatu cabagwanye binjiye mu gisoda nije ndababwira hariho benshi mu bagwanye rero bari basi imyaka myinshi bagwanye kuva kera bari barahotoreye mu ishamba abo benshi baciye babademobilize barataha naba batwara imitumbu uyu munsi nabo boroganiza imbonera kure hirya no hino mu gihugu cyose mwarabibonye mu myaka iheze yari umuhisi Petero Nkurunziza na Parisito bakoranye imbonera kure mu gihugu bakazita amabatayo bakabaha ubushingwa bakabaha n'amafaranga rero kuvanga igisirikare kuriya n'ukuri abagwanye baje mu gisoda nimbagwa nibake cyane hanyuma nabaje jewe ndava kwa bara barundi nta kabi kabo ahubwo ikibazo aho gikomeye kiri bari mu ishamba babana mu ishamba basangira kabisa gahiye basangira ibitoki by'inkashi bya bindi bitari bisahira ku batazi kirundi hanyuma basangira umwimbati yewe babwiwe barabwirirwanwa ariko bageze mu gihugu bamwe bagiye kurya amafiriti n'imireti abandi babasunikira kurya ibijumbo nazo nyine bakababuza kubirya bari bagiye ayo bagoranywa nuko bako basoda binjije mu gisoda bavuye muri CNDD-FDD cyangwa bavuye muri iyo miharigwana bagonka abandi barundi bose bararira rero nkavuga nti aho o nta gisoda cy'umwuga mu Burundi kihari kandi cyo baharanye bavuga ngo bagomba kuzana igisoda cy'ubwoko bwabo bagishireho nta kihari kuko nabo basoda ntibabemera ndabibabwiye abasoda aba bavuye mu ishamba none n'abakiro nabo nyine bageze ku mushiro wa pasiona nabo birirwa ninjiza gucyo bikira ubwoko ndababwiye ko bashitsemwo ntibabemera kubera ibyo basanga muri icyo gisoda bitandukanye n'ibyo babijeje ko bazobamarira kubera ko babarya nk'abandi bose babiba nk'abandi bose ko tuzi mu mateka y'igisirikare habaho n'imodoka zibatwara kwa muganga iyo bagwaye ubu barimenye ingene bajayo hanyuma mugenzi wanjye kuba iby'imiti nta miti hari kandi banezo kubavuza bapfuye baba bati abandi bavuze tuzingiza abandi urumva umusirikare ni umwana w'igihugu ni igisho ry'igihugu igihugu kiriho kubw'umutekano kandi umutekano ni igisirikare rero mu gihe igisirikare kitariho kidakomeye igisirikare kitagira uburongozi nta kiba kihari rero abahari bagonka abandi banyagihugu bose mbwa icyo ntumva n'ikintu sinzi ko inkoho batunze zikirasa reka mbendageza ngaha
ibaza yuko zirasa kuko turumva yuko bagwana ni Kongo Bob Rugurika iyi gisirikare kimaze kujyamwe iby'imigambwe ikajyamwe iby'amoko turabye n'ibyari mu masezerano ya Arusha ntibikiri bikishwa mu ngiro bya bice bavuga bati bateza kuba abahutu b'abatutsi kandi bikikurikizwa mwebwe murabye igisirikare cy'uno munsi dufise twogishushiye
bo nivyo nariko ndavuga ibintu by'ishusho y'igisirikare nababwiye yuko turafise abasirikare kandi ngiye ndabisubiremo ndanabishimangire ko turafise abasirikare gushika n'ubu beza cyane gose bafise agatima ka gisirikare bafise akaranga mutima muri bo kandi babishoboye b'intwari babagwanyi vema abantu bari tayari gukingira igihugu cy'u Burundi abo baruzuye mu gisirikare mugabo ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibubafata nk'abasirikare kuko abantu nkabo iyo bahari ni ukuvuga yuko ubaha uburyo bwo kuborohereza muri icyo gikorwa cyabo nibi tuvuga ubashingira uburyo bw'ingene bavugwa neza ingene imiryango yabo ivugwa neza ubashingira uburyo bw'ingene biyumvira kazoza kabo ni ukuvuga iki kera mwari mubizi mu gisirikare cy'u Burundi hariho ingene babategekaniriza kazoza hariho ibintu ibigega byo kubaha amakredit no kuvuga ama ingurane zo kwisununura zo guteza imbere imijyango yabo hariho ibintu byo kubaha kububakira barabubakira barabaha ama parcelle bakavuga bati hari ahantu tuzohubakira ibigwati by'abasirikare hari ahantu tuzohubakira ibigwati by'aba officier by'aba sous-officier by'aba homme de troupe alors ivyo byose yari imigambi de planification yukugira igisirikare kibi gisirikare professionnel ciza gifisa karanga mutima nayo uno munsi rero ivyo byose CNDD-FDD ntavyikora kandi CNDD-FDD yabikuyeho kugira umusirikare w'umurundi aba ari ufise ubushobozi aba ari ufise ubwo bukomezi aba ari ufise ubwo bumenyi bose biyumvire habaja bose biyumvire nk'abacakara abaja yego nabaja nibaza ko baja ari genre esclave naha rero mvuga ivyo onyi CNDD-FDD yabitangwe kera reka ndabahakarira gasanzwe cyane gose ari naho abantu bashobora kubona yuko mu gusambura igisirikare CNDD-FDD ego iri sunga utwo tuntu twamoko mugabo bobo babikorera umugambi bazi nukubera ko bazi ko bamaze gusambura igisirikare cyose atagi polisi kikibaho nukuvuga baca bazana babicanyi babo urumva haca haza intwaro yabicanyi nabo rero bahari nizo murira kure nico gituma mubona imbonera kure zigenda zirafata abagore zigashurashuza ku nguvu zigafata abantu zigafunga zigafata abantu zikabanyaga zikabasopa mu ibarabara ico nico gisirikare CNDD-FDD yashaka rero sha kuba karoro kingene CNDD-FDD yafashe igisoda cacu ikabagira abaja muribuka mu myaka y'ibihumbi bibiri n'indwi niho igihugu cy'u Burundi cyatangwe kurungika abasirikare bacu mu bikogwa byo kugarukana amahoro hirya no hino ku isi na cyane cyane reka tubivuge muri Somalia icyo gihe abantu baravyibuka reka ndababwire icyo gihe CNDD-FDD abasoda ndatse ko bavyibuka abanyepolitike bamwe benshi baravyibuka reka n'abarundi babikurikirana baravyibuka icyo gihe kugira uje mu gihugu cya Somalia CNDD-FDD kugira bakwemerere kuja hariya leta yabo icyo gisoda bari batangwe gutwara batoramwo abasirikare bimena b'injyamunyu babasirikare babashinga naye babasirikare babagwanya inyabagwanyi bamwe bazima nibo batora bakabarungika hariya icyo gihe CNDD-FDD kandi barakoresha n'ikintu cyo kurondera abantu bazi ngo nabatutsi abandi bagatora mu ntara zimwe zimwe na cyane cyane mu Banyabururi abo CNDD-FDD bobo yabona yuko aribo bukunyaruta imbere y'abandi bose allo barabafashe barabarungika ku bwinshi haba mu ba ofisiye haba mu basuzo ofisiye cyane mu ba agent baratora cyane gose muri bwenubwo bwoko bw'abatutsi muri abo basirikare bavi bururi bakabarungika hariya kuko icyo gihe bari bazi yuko ntibaratsimbataza intwaro y'ubwicanyi yabo bari bazi yuko bariko bararungika intwari ahantu ni nko kubarungika ku icumu kuko kiriya gihe muravyibuka muri Somalia hari kugwembe je naragiyeyo mu bihumbi bibiri na cumi na cumi na rimwe narashitse jewe nsanga ariho generale niyo yunguruza bagiheza kumugandagura ya migwi y'inkora bara y'abashabab icyo gihe baraza abashabab bakazana ibiduga byuzuye amabombe hirya no hino bagafonsa ku mapozisiyo yacu y'abarundi bagafonsa mu bigo birimo abasirikare b'abarundi abo rero baturagurika abo onyi bicwa icyo gihe benshi bari muri ubwo bwoko bw'abatutsi bari muri abo basirikare b'abashinga ntahe harimo n'abahutu mugabo w'abahutu nyene urumva batemera ibintazi abo batutsi batemera ibintazi batora abasirikare bamwe bafitiye akamara igihugu nibo batwara hariya icyo gihe rero hari kubera iki kwari kubanza kubigizayo ubwa mbere na mbere kugira izo ntwari ntizibone ingene CNDD-FDD igira isambura igisirikare benshi rero muri bo barapfuye hariya abandi baracika ibimuga abandi barataha bataha bifitiye n'amafaranga bakuye ico gihe CNDD-FDD ntimwibaze ko yabazuruma unyi bazuruma abubu unyi oyari ico gihe bari bagifite ico batinya benshi baranizira bakaza bafite amafaranga menshi mbere bamwe bamwe bagaca babisabira kuva mu gisirikare nuko rero abateguye gusambura igisoda cacu bagiye barabigenza allo byarabaye gushika mu myaka ya y'ibihumbi bibiri na cumi na kane na cumi na gatanu naha rero nshaka gushika bimaze gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni ukuvuga ko hari haheze imyaka umunani CNDD-FDD irungika muri hariya za Somalia hariya za Darfur muri Sudani muri za Haiti barabizi barungika abantu bimena b'intwari bize babifitiye ubumenyi babashinga ntahe ico gihe kwari ukubigizayo kugira basambure cha gisirikare n'igipolisi izo ntwari zitari hafi niko babikoze hanyuma rero ejo bundi mu mwaka wa 2015 aho rero CNDD-FDD imaze kubishikako yaratangwe kwici gisoda muribuka bagaha uburongozi mu gisoda abantu nyene banijyo niho rero CNDD-FDD yagiye kwerekana umugambi wayo ico gihe kugira uje muri Somali wategerezwa kuba uvuye muri wa mugwi w'abasirikare babicanye bibikora bibinywa maraso muravyibuka ejo bundi kugira baje muri Somali wabanza kwicugwaruka wabanza kuraba hijya bariko barica abajene bariko barica abo batutsi bariko barica abo bahutu bo muri SNL muri FNL abo onyi rero ababica n'abiragira hijya bari kuba barabica nibo bahabwa ayo mahigwe data ngo yikuja muri Somali mwumvirize rero ingene bagiye baranace ico gisoda non seulement baracishe structurellement no kuvuga igene cubatse ibirindiro byari bikigize mugabo baracishe no mu mitwe gushye naho umuntu yiyumvira ati je kugira nzoce nanje muri Somali nshikigwe guhembwa uduhera reka mbanze ndase nanje muri abo bantu reka mbanze nanje nshigikira ubwicanyi buriko buraba niko byagiye biragenda birababaje ariko banyumve bagiyeyo simvuze ko ari bose ndaza abasirikare benshi n'abapolisi bagiye muri bene izo misiyo ariko ari uko bibashikiye nyene bikabagwako ariko aha nitwo bideha benshi baranatanga ibituriye kugira bajeyo ikibabaje nuko gushika ubu turonka benshi babagenzi bacu batubwira bati erega non seulement naratanze ibiturire byo kugira njeyo baratanga umuriyoni baratanga imiliyoni zibiri ati amezi cumi n'abiri nabayeyo nahembwe amezi abiri gusa naca giturire natanga sina kigaruje donc baramperaniye baransahuye barandiye na ya mahera ibyo rero niko bimeze urumva rero isura y'ico gisirikare naha mvuga nti ntikibakikiri gisirikare kiba caramaze kumera nk'ikintu nyene cabacakara aba esclave nyene b'intwaro ya CNDD-FDD reka ndababwire nk'akarorero none nk'ubu unyi mwumvise abasirikare b'u Burundi batanga intererano mu mugambwe wa CNDD-FDD benshi ugasanga sinabavuye muri iyo mihari yaho rigwana ugasanga abantu bariko batanga izo ntererano mu mugambwe CNDD-FDD kugira ngo ubutegetsi buzobibuke bubahaga promotion babahe nabone aga promotion babaha kaduga kakazi vehicle de fonction babahe nabo agaki none mwe mwumva ico wumva kikiri gisirikare mwe muzi igisirikare cya kera igisirikare cya kera umuntu yaronka iyo promotion ego simvuze ko kuva kera byari byerade harimo ubundi burenganyo bwinshi bumwe bumwe bushingiye ku ntara ku moko ibyo turabizi twaravyumva mugabo nta n'umwe atazi ko kera abantu bahabwa ibintu ntibarinda kuja kwinyamasuza nk'ibi by'uno munsi naha rero mvuga ko uno munsi igisirikare dufise ni gisirikare nivyo turafitemo abasirikare beza ariko ugwego barimwo rumeze nk'ugwego rw'abacangiro raba ingene babatwara muri Kongo kumure turaza kubishikako muraba ingene uno munsi muri Kongo babatwarayo ku masezerano leta yagi atari na leta Evariste Ndayishimiye n'akagwikiwe bagize ibanga ayo masezerano ni yari katuma abasirikare benshi baje gufa ku bwinshi kuko abantu ntibari babinzi. Uno munsi turiko turamenya yuko muri ayo masezerano harimo yuko umusirikare w'umurundi apfiriye ku rugamba apfiriye hariya muri Kongo, umujyango wiwe utereza kuronka inshumbusho y'amahera agera ku miliyoni 50. Uno munsi abasirikare bahoneye muri Kongo bagahambwa mu mashamba bagatabwa hariya bakaribwa n'ibisiga. Leta ya Sendegede nukuvuga Evariste Ndayishimiye na kagwikiwe ayo mafaranga bara ya rose bara ya hawe na leta ya Kongo. Mugabo imiryango ntikina namba ahubwo imiryango ntikimenya ko ababo bariho canke batakiriho. Ibyo murazi ko byabaye no mu mpera mu myaka yahera muri Somalia, ibyo byose bararungika abasirikare bacu kubicisha bakanapfa ku bwinshi kugira ya mahera bandikiwe yaba muri New African yaba muri ico gihugu ca leta ya Kongo atagenda muri kakagwi gapfukama igihugu munda. Nuko rero uno munsi nico kitwa mvuga nti nta gisirikare dufise, dufise abasirikare turafise abasirikare beza nivyo bariho bariho bari muri rujya rwego. Mugabo igisirikare nk'urwego ico no kwita mu gifaransa l'armée en tant qu'institution niki kibaho. Urakoze
urakoze cyane urakoze ubivuze neza cyane Apotre Bernard Ntungwanayo. Uyu munsi bya biharuro byari muri ya masezerano ya Arusha ntibikurikiza abahora mu gisirikare cyitwa ngo ni cya kera abakiriyo ubu usanga nibibanza bari mu atajambo bagira ari ukwerekana gusa yuko baserukira ubwoko bucanke buriya ugasanga bafise ijambo sibo bafise ubwenge n'ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo igisirikare gitere imbere bagashira imbere umugambwe. Ku bwanyu aba bantu bose bo kwifata gute mu gisirikare nk'iki aho umuntu ahabwa amabanga kubera umugambwe atari kubera icashoboye?
Ubwa mbere bwobwo twibukanye yuko mu mateka y'igihugu cy'u Burundi cyazira kikaziririzwa yuko umuntu w'umusirikare aba mu mugambwe, uretse cya gihe cy'umugambwe umwe wasanga n'uri umukuru w'igihugu yamusaba yari umusirikare. Ariko mu gihe cya demokarasi bavuga ko naho nyine umusirikare ato kwambara umutamana w'umugambwe, ariko nk'uko mubizi uyu munsi abasirikare bakomakomeye bo hejuru abajenerali n'abakoloneli n'abafisiye ndetse n'abandi bose batonda umugambwe wa CNDD-FDD mu nama mu ngagara canke mu makomine mu ntara ayo migambwe iri kugira ngo y'ibyo babatuma gukora hama bababone babaha izo promotion nk'uko mugenza nje ko arabivuga. Aho rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko igisoda kimaze kuba icy'umugambwe uri ku butegetsi abasirikare bakaba abanyamugambwe bica bigorana gutandukanya urwego rw'igihugu cyangwa n'urwego rw'umugambwe. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ubutegetsi buhari nabwo nyine ntibyemere iki gisirikare ko kihari, burafise abasirikare ariko ntibyemere igisirikare kuko uhereye muri Somalia uhereye na Jojo muri Congo n'ibindi byose barungikamo n'imbonerakure. Imbonerakure bazishyizeho ni nyinshi, nawe umwekwezi ubundi tuzi igitigiri cyazo izo bahaye ibigwanisho ingoho ijambo bamaze kwigisha ibya gisirikare. Kandi Repeliana yaravuze yuko bokwitegura kugira ngo babatume ko mu bindi bihugu kubaserukira ko bakomeye. Aho rero ikintu ngomba kuvuga gikomeye ni iki, asanga uyu munsi abasirikare bari bagize igisirikare cy'u Burundi bafatwa n'imbonerakure. Imbonerakure kazi kaboha majoro ikamubohera amaboko imugongo ikamuboha amaguru imukuye muri karitiye, hanyuma abasoda bose bakihorera cya gisirikare n'ikivuge umufishye musuzo ofishye we ntavuzwe n'abahomdo troop bagakubitwa n'imbonerakure inkoni nk'uko imbonerakure zikubita abanyagihugu. Ni ukuvuga ko icyo gihe igisirikare nk'uko yavuze mugenzanje nta gisoda kiba kihari kandi nta n'umwe atabibona muga nk'uko yavuze abasirikare bo barahari. Aho rero icyo nshaka kuvuga ni icyaha uko bifata biragoye kuko baramaze gutegwa batewe n'umwuzurire batewe n'umwuzure umwuzure w'amacakubiri umwuzure w'ihonyabwoko mu gihugu batewe nk'uko igihugu cyose cyatewe kuko uyu munsi umusirikare ahagaze aha ara ntavuga taravye mugenzi uko ntabazi icyo mugenzi we ariko arumviriza canke ahagaze nashobora gusohora icyumviro kimwe bose bafise intuntu mu mitima yabo nakabonye kuko ari igihugu gipfa babona badatabara ari bagenzi babo bakubitwa bagakubagurwa n'imbonera kure badatabara bose ubwanwa bwarapfutse umuntu rero uko bagomba kwifata nk'ukuri baca umugani mu Kirundi ngo hagupfa wazanzamo hajya upfumupfa ariko ntupfire mu bana cyangwa ugapfa wavuze kuko naho utavuga barakwica umusirikare ururimi akoresha ni umunwa w'imbunda w'inkoho umunwa w'inkoho ni uvugisha uvuga ku musirikare sinumva ingene bashobora gufata abasirikare umwe babiri batatu bakababoha bakaboha n'imbonera kure bagenzi babo bagahora sinumva uyu munsi ingene arabavuye mu ishyamba arabahoze datwaye muri icyo gisirikare ari n'abandi bingize uyu munsi bose bagowa mu kubahurira ku isoko bahurira kuri ubwo burwayi bakarugura imiti bahurira muri izo misiyo zidashoboka nazo ntumva ibyazo neza hanyuma rero bakabura uko bifata nta kindi gikwiriye atari uko bakwiye kubona yuko atamukuru w'igihugu atamurongozi dongo bita commander supreme bafisi igisoda nawo capiri igisoda cyabuze commander supreme cyabuze abakijejwe cyabuze abasirikare rero babayeho batagira umubyeyi umubyeyi abakunda abasoda rero bariho ariko babuze umubyeyi umubyeyi none yoboneka gute abasirikare muri demokrasi tugezemo uyu munsi cyangwa mu myaka tugezemo ntibashobora gukura ubutegetsi ngo babutware nkuko byahoze mu Burundi twaratubona ariko nibaza ko abasirikare bashobora kwamira uwitwa ko ategeka Burundi atadashoboye uwitwa kwa abitwa ko bakomeye mu gihugu bavanga rikijana ari kwica abantu barafise uburenganzira bwo kuvuga bati ibi bintu ntibishoboka kweri barahiriye uyo kugira umutekano ukihagarikira guhagararira umutekano w'igihugu nawo bahagararira noneho hageze yuko babo nawo muri bo babica bakabarenganya bakabapfunga bakabakubita bakabakubita nk'ababandi batiyivye ivyo nawo byakabonetse hageze ko ibara aha hantu ho nibara hageze ko uvuga ko umukuru w'igihugu barase ndashimiye nkuko yavuze nakagutiyo bakorana harimo chef d'état major umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru by'intwara mihezo umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto yamara sinzi ko ariko bicitwa kubera yuko bari bakwiye kuba babona ibibazo bakabitorera inyishu yubahuka akarungika abasirikare muri Kongo inama nshingamateka itabizi kuko ibiza shingiro afite icyo bivuga ntibashobora kurungika ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu kindi gihugu ataruka inama nshingamateka ivyemeye rero inama nshingamateka ubundi n'ubundi ni ya CNDD-FDD ni hahanye nayo yarapfuye ribaho bari kumwemere ariko kuko atabijyanye yanse kubijyanayo kubera ko arinze kubijyanayo hari hayandi maboko n'izindi ntoke n'ayandi maso zica zibona muri ya mafaranga yemererwa na Tshisekedi n'ayandi maboko tutazi kuko murabona na Chad yagiyemo mwarabonye mu president wa Chad yari mu Burundi itariki imwe twiduhimbaza kwikukira ku Burundi naho tutari kukira neza nibaza ko navye tukiye kubigaruka ko aho uyo muntu yari intumwa yandi yaje ku giti ciwe cyangwa yaratumwe tuzobigaruka ko ariko uri kuraraba no kuba kurungika abasirikare mu gihugu cya Kongo kugwana kwica abanyagihugu b'umucumwe wa Kongo w'ubwoko bugomba guhonywa muri kano karere bafashe ingendo yo guhonya nkuko tubona ko CNDD-FDD niyo mihari iri muri Kongo yari yafatiwe ibihano ivuga ko ari imigwi y'iterabwoba nkuko tubona muri raporo yabaye y'icyegeranyo cya raporo ya Rusaka yabaye imigwi ihungabanya umutekano muri Kongo tukabona rero CNDD-FDD ikorana n'iyo mihari yari yaciye kwiteka ko nanyine nicyo kimwe nuko igihugu bagihawe ku meza n'abagitanze wenda tuzobiba mu kindi kiganiro hanyuma bakuba kuri bagatwara izo ngabo iyo ni hot traizo barisito yakorewe ubundi barisito yagomba gutanga imihoho hanyuma agashengezwa muri sentare kuba rero adashengezwa no kubera ko nta butungana nawo nyene buhari murumva ko inzego zose zigiye zarapfuye
rero abo basirikare bari bakwiye kuvugira bagenzi babo cyangwa bakivugi kuko uri muri Kongo uzogira imana zogaruka abaguye yo nkuko umugenzi ajya bivuze bariwe n'inyoni nta babahambye oya babashira mu masashe yirabura bakabata hari aho byanga nko bayabashiramwo bagahambwa n'abajya bitwa ngo bagiye kwica babo bafise umutima w'umuntu uwo muntu bakabashira kwa kavu bakabahisha ariko nagenda babwiza kuri uko ibyaha yakoze bari sito n'abantu bari kumwe n'umugo bari kumwe n'ukuri barahemukiye igihugu barahemukiye igihugu baterera abana babo ari basirikare ko niwe komanda supreme niwe kizigenza mu ntwara meto bazijana kubaruha no kwica gukuriho nyabwoko hanze y'igihugu batabajije abanyagihugu cyabatabajije abaserukira igihugu rero ayo mahira babahaye nuko batayarutse kuko imiryango y'ikiburiya yababo bitewe bitebuke inzego zizohinduka ibintu bizohinduka mu Burundi nuko babarungitseyo ibyo bari kubari barundarunda bakiye mu mvugo itobotse kuko bizokwakwa bihabye imiryango irikiraburiya babo muri Kongo kuko ntibanababwira yuko ababo bapfuye kandi ababo nabo ntibabimenya erega babigize ingendo CNDD-FDD nabicanye ruhagwa ntibagira n'izina barengeye iby'ubwicanyi sinzi n'izina bakwitwa kubera iki abo barungitse muri Kongo abafashwe birigo barataka batakamba basaba ko boshobora gutahanwa mu miryango yabo leta nayo ikavuga ati nta musode wo mu Burundi yafatiwe muri Kongo bakaberekana ku mbuga ngurukana bumenyi leta ikihorera ibi i abasirikare bose barabibona kubera iki babandanye bagenda kubera iki batubyanga ntibigomba kwankwa n'abagiye ku mudugudu gutegurwa kuja muri Kongo bigomba kwankwa n'igisoda cyose none uyu munsi ni gute abasirikare b'u Burundi barabizi ko hari abasirikare bafashwe na El Shababu bari muri El Shababu uyu munsi barakorana na El Shababu barabafashe abo batishe barakorana ko leta ibizi ko icyo gisoda kibizi kiriko gikora iki ngo abantu bagaruke nukuba kwa sende defu dede na kinu na kinu ba mezgue na abarundi na hobo opa bose changi kichacha barundi kigapfa sende defu dede waja watege tibavo na bali sito baga sigara na choyu wa mgiye kweliki ninde mwana wa bali sita remu gisirikari umwana wa kwa reveliana remu gisirikari ya geso maria changi waru kisa muli Kongo ninde umwana wa kwa prime ari muri Kongo ninde bafata abana b'abanyagihugu bakabategera ku bukene bafise bagowe bakarungika kubaruha mu manga mu muriro ababo bigwarurira indege tubabona bagenda kugura inzu Dubai bagenda gutembera batembera mu mahera ya leta ibyo bintu ibyo barundi kazi rwaruka mu birabishe igisho mu byandike ibyo bintu birabakora ko abo badede ibyo bintu birakora kuri barisito ntaje ngo ajyame avanga abantu bari idoga turidoga nyene turidoga kuko duhanze turidoga kuko reka twikira abana bacu ariko abica yica barundi tubona rero n'ukuri uko bokwitwara nta kundi baracyafise inkozi zirasa nibarabe abansi bahanze cya gihugu nibashika 50 kandi mbere nibashika na 10 ku buryo abo 10 babujijwe kubandanya bakora ibyo bakora amahoro yoboneka hanyuma bagashyira ababibereye mu Burundi incabwenge zirahari abakunda igihugu barahari abantu bimvuga kuri barahari bashobora gutunganyiriza abarundi bakamererwa neza rero uko bokwiye nta kundi nibakarishe ingoho bayisiga amavuta hanyuma bababwirishe ururimi bumva nta rundi rurimi baristo yumva nta rurimi rw'abadede rundi bumva atari ururimi rw'umuriro w'inkoko ko harabuzi twara nanye barasa kumva ni ubwo rurimi bwonyine bumva
turabigaruka ko mu gwarangiza ikiganiro cyacu Bobo Rugurika kuva kera y'ibintu biyangaye mu gihugu intwaza ngabo intwara miheto zarahaguruka zigasubiza ibintu ku murongo ibyo twatangiye kubibona muri Afrika y'uburengerazuba aho intwaza ngabo byaguruka zikavuga ziti ibi bintu ko byayangaye dusubiza ibintu ku murongo kenshi baratwara igihe gito yama bagasubizaho intwaro ya demokrasi mubona muremezanya na Apotre Ntungwa nayo yuko mu Burundi ibyo bintu bitagishoboka
sinovuga ko bitagishoboka ariko nagomba ahubwo kukubwira yuko igituma CNDD-FDD yabikoze uku igituma CNDD-FDD yasambuye igisirikare uko twamye tubivuga igituma CNDD-FDD yagize mu mitwe yafashe imitwe y'abasirikare bacu ikayicurika igituma CNDD-FDD yateye ubwoba mu gisirikare bakaba bamwe bakabagira abaja erega cyari ico nyene CNDD-FDD yashaka yashaka yuko umunsi CNDD-FDD izogira igihugu cy'u Burundi ikirimbiro y'udushetani twose y'abaja bose y'abasuma bose CNDD-FDD yashaka yuko atanumwe azohaguruka ngo avyanye yari izi neza ko mu byo igisirikare kijejo kwisi yose nuguhagararira ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro mu Burundi niri kibaho ntaririho hari ikintu nyene canditse mugabo kitubahirizwa nibi inyina Apotre karavuga abasirikare b'u Burundi bararungikwa mu makungu guhonerayo bararungikwa mu bihugu kubabaja nko muri Kongo kwicigwayo inama singa mateka itabajijwe kandi ibwirizwa nshingiro arico bivuga na haronda kugira ko uno munsi ibwirizwa shingiro dufise niri na mazina tatu anatanu ibwirizwa shingiro dufise ingingo ya mbere yitwa Evariste Ndayishimiye ingingo ya kabiri yitwa Angelina Ndayishimiye Njerina ingingo ya gatatu ni bajya abana biwe ingingo ya kane ni Gervendera Kobuca ingingo ya gatanu ni Prime ijo nibyo bwirizwa nshingiro abarundi basigaranye nta bwirizwa nshingiro rigihari kuko nkuko twabivuze Evariste Ndayishimiye amaze guhemukira Burundi kenshi no mu majambo yirigwa aravuga n'umuhemu waramaze kubona umuntu avuga ngo jengwe iby'ibiciro ngo mumbwira ngo jengwe ndabirondera kwiki ngo jengwe nobimenya gute ngo nimugende mubyirondere namwe ngo murondere ibi ngo ivyo mujya nkuko ndavyironderera kandi azi yuko ajya amatagisi y'abarundi none abarundi bose bajya amatagisi erega naha ndababwira ntabwirizwa shingiro rikihari ivyo vyonyine byari bikwiye kugira abe yarabogojwe naha rero mvuga nti uno munsi nkuko bari bazi ko atabwirizwa shingiro rizoba rihari mu gihugu niko bafuse n'ico gisirikare ndabisubiremwo nta gisirikare kikiriho mu Burundi ariko hariho abasirikare muti bahurira hehe none abo basirikare bahurira hehe bahurira mu kintu twakwita nkishira hamwe nyene ribatunganya araho na chef d'état major prime byitongo niwe ngo aramutswe intwazanga bambe abasirikare haraho aza yumva ngo abasirikare bagiye muri Kongo atazi nyene bagiye kubera ko hari uwundi mu general yabarungi cyangwa mu colonel uwo nawe aba yatelefonye ku telefone na Neva na Evariste na harondo wabwiye ko dusigaranye ikintu kimeze nk'igishyira hamwe gihuriramo abantu bitwaje inkoho hanyuma rero icyo kintu gitwagwa n'abantu benshi nuko twovuga birababaje ariko nuko niho bigeze nagira ndabisubiremo ndababwiye nta na hamwe hashobora kuba amasezerano ya gisirikare hagati y'ibihugu bibiri iyo kopi y'amasezerano umukuru w'igihugu akayitwara akanyegeza munsi y'igitanda ciwe munsi y'imatira nibishoboka mu gisirikare bategerezwa kuba bazi bati uno munsi amasezerano ari hagati y'u Burundi na Misiri Egypt ashingiye kuri ibi nibi ivyinyigisho bimeze uku umusirikare wacu agiriye aksida hariya muri Egypt bigenda uku igihugu cya Egypt kimwitika gucya kimufashe ibi kimuvuza ibi agahabwa iki igihugu kikamuhibi ibyo byose nibyo biba bihari umusirikare wacu ari mu gihugu cy'umufaransa bigenda gutya mugabo muri Kongo ayo masezerano varisito yarayatahanye ntawuza aho yatahanye mwibutura aragenda aranyegeza nta numa yatse ubu niho turiko turamenya bimwe mu biri muri ayo masezerano na cyane cyane tufatiye ku burorero bw'abantu baba bamwe kumbure nuko ngira usanga ari CNDD-FDD bakomeye twamenye mu bapfuye ugasanga umuryango bagiye bawuhereje kabisa ibahasha y'imiliyoni 50 ibyo twaramenye ko bihari tuca turamenya yuko barabasinyisha ibyo bintu tuca tumenya yuko nukugira bavyereke babakisekete bati ngaya mushima n'abapfiriye ku rugamba imijyango yabo turabaha ya mahera naya naye mugabo ahaniyo rero abarundi batari babize muri Kongo hamaze gupfirayo abasirikare amajana n'amajana ugiye kubiharura rero kuri izo miliyoni 50 zateza guhabwa umujyango umwe gusa nukuvuga ko uno munsi hariho ama miliyaridi ashika mu majana ama miliyaridi y'amarundi ari muri ako kagunyereka ba prime ba Evariste abitwa ba Musaba abo ba banuzeyi mu gisirikare abo bakoronera abo bamwe nyene bakorera babaja ba Neva urumva rero naho bibabarije njo gituma tuvuga tuti si gisoda uno musi gihari si gisoda rero navuga nti Evariste byo byose kugira babikore bari bazi ko bazobanza gusenyura igisirikare nta gisirikare rero kikihari uno musi hari abo twokwita nk'abacangero birababaje mugabo nibaza yuko ntibizoteba umunsi ijoro rimwe gusa umunsi yo ntwaro izorara ihavuye mu nzu izokurikira hazoba hariho igisirikare ciza cyane gose n'igipolisi bimwe bisubira gutensha guhesha iteka Burundi kuko kuvyubaka n'umwanya muto yego bizofata igihe boro boro ariko kugishinga no kucubaka n'umwanya muto uno musi rero nivyo nivyo ndababwiye raba raba uno musi wovuga gute ngo aba ofisi ufate no kuba kuntwaza ngabo z'igisirikare none wovuga uno musi ngo bafisa yae madwa muri utwo dufaranga turi ntica ntikize bahembwa usanga bamwe bari bategwa igitsure cyo kugira baduterere muri sende defdit ntibakugwe mu kazi uno musi intwaza ngabo nashobora kumenya ati jewe kazoza kanje n'abana banje nakare mbega amategeko ya gisirikare yaranyemerera kuzoronswa uburaro uno munsi bariko barabironga sinibaza iyapfuye abo bariko barapfa igisirikare gisigara kirafasha gute abapfakazi impfubyi ibyo byose ntibikibaho n'ibintu biteye isoni biteye agahinda n'umubabaro rero naha mvuga nti bon jewe nk'uko apotra bivuga avuga ngo abasirikare nibafate ngo hariyo kumbure jewe ibyo nubabwira atari uko nubivuga mugabo nuku ndamwumva ariko arabivuga erega niyo nkuko abivuga niyo mvugo abo ba prime na ba Evariste bumva bumva imvugo y'inguvu nta kindi bumva kuko nushobora gufata ukicisha abana b'u Burundi imyaka n'imyaka uri umuntu akomeye neza mu mutwe nukuvuga ko la logiki wawe ntiba ibamwo wewe wemera ikintu cy'inkoho kurasa imbugita inkota rero nibaza ko umunsi bobona ababibereka niho bokumure bogira bati reka twumvikane basa reka dukosore ibintu ubu rero mu mwanya bitari ko biraba mu mwanya batabona ababibereka naha mvuga nti basi nibiyumvire nkuko mwabivuze gupfa ni rimwe hakubimbwa wobimva niyo migani twakuze twumva basokuru baduciriye si nta muntu ashobora kuba uri umugabo ufise umugore n'abana uri serugo umuntu akakugira imbwa yiwe akakugira umuja oya upfa umubimva abantu bakazovuga bati hajya hajyamye umugabo harabaye umuofise yitwa naka harabaye umusuzo ofise yitwa naka yakorera mu ikambi na yari yaransi ibi nibi yari yarahagarariye ibi nibi ibyo rero nivyo bibutse mugabo kumbure abo bantu ngira bariho ngira igihe nicagera abo bantu tuzobabona naho rero mvuga nti uno munsi baneva barabizi vemana umumbabarire babikoze babizi ibi byose nubu ahubona nubu numva bariko barategura gusubira kurungika abandi basirikare muri Kongo uno munsi hari abasirikare baba 800,000 b'abarundi abo basirikare muri bo je navuze amajana n'amajana hari abavuga ko n'igihumbi gishobora kuba kigera mu bamaze gupfa mugabo reka tuvuge amajana n'amajana none abo bantu iyo miryango izobiyanda izo mfubyi zizoba bande naha rero mvuga nti n'aba basirikare bacu twavuze ko bari muri icyo kintu kigishyira hamwe naho tutakicita igisodo abo basirikare nibiyumvire dushobora erega bariko bapfira nabi imiryango yabo bariko bapfira nabi imijyango yabo. Aba basirikare ntibariko bahemukira gusa Uburundi, ntibariko bahemukira Barundi, bariko bahemukira n'imijyango yabo. Uno munsi ndabahakarorero raba basirikare bamaze imyaka bahemukira Uburundi, bahemukira ugwaruka. Raba basirikare banse gutabara igihugu, banse gutabara ugwaruka ngo nuko ngo barindirire ngo kuja ngo muri Somalia mu mwakuze. Iyo Somalia mu kwezi kwa 12 byose bizoba birangiye, bizoba birangiye. Umusirikare wa nyuma yagiye muri Somalia yagiye muri uku kwezi kwa 5. Na wundi musirikare azosubira kuja muri Somalia, none bagiye kwifumbereza. Benshi muri bo baraheraniwe no guheranirwa nayo mahera y'amadolari bari bazi ngo bagiye kuronka. Nutwo tudolari iyo baturonze ba prime na ba neva bandayishimiye baca baja bakatu bavungira ku mafaranga y'inica ntikize ubusa. None mwumva abo basirikare mwumva batariko bahemukira imijyango, barahemukira Burundi, bahemukira Barundi. None mwumva batariko bahemukira uno munsi imijyango yabo. Bazovuga ngo bamariye iki imijyango yabo? Ejo hirya ejo bariko barakukuruka, bariko barasaza. Ejo bazosazira kabisa kukirago muhira canke mwitongo ryo bariko bapfana bene wabo. Kandi mu bisanzwe igisirikare gitunganije neza cisoneye cari kuba carabategekanirije kazoza. Naha rero mvuga nti biragoye je nibaza ko abakiriyo bagifisa agatima gatera umutwe ukora neza, nibaza ko araho barakwiye kuguma bariko bariyumvira ati ni giki dushobora basi gukora. Ego hari ivyo tutakoze, basi ni giki ubu dushobora gukora kugira dutabare igihugu, kugira natwe tugira icyo dufashije mu bantu bifuza kubaka igihugu ciza, igihugu kirimo kazoza kugwaruka rwacu. Murakoze.
Hari umwizero ufise yuko ho basigayemo intwari naho gisirikare gisa n'icasambutse? Hari umwizero ufise yuko intwari zoba zirimo zishobora guhaguruka zigahindura ibintu?
Intwari ziruzuyeyo cyane gose. Intwari ziruzuye ndabisubiyemo. Ni nka kujya nama mvuga ko muri CNDD-FDD hariyo abagabo, hari abashingana, hari abapfasoni b'umutima bijunja n'ijambo. Nivyo ngira mvuge mu gisirikare, ndabivuze mu gisirikare. Uno munsi mu basirikare bahari bari muri icyo nyene cyitwa gisirikare kitakiri gisirikare, harimo intwari, harimo abashingantahe, harimo n'ukuri abapfasoni, harimo abajene b'abasirikare bafise umutima runu, umutima wo gukorera igihugu. Mugabo CNDD-FDD yubatse en systeme ituma abo bantu bataboneka, kandi ituma abo bantu ataho bahurira. Bisiguriki biracagoye kugira abo bantu bashobore kumenyana, bashobore kugira aho bahuriye, bafundike ijambo ryo gukiza igihugu. Naho rero mvuga handiho, none erega reka ndababwire, abasirikare birirwa baravugana, nagira ndabahakaro rero kuno munsi mu basende DFDD mbe murazi ko uno munsi abantu ba mbere bababaye. Erega ntibibaze ngo nibajya ngo twita ngo mu batutsi sende DFDD yari yipfuza guhonya, si muri abo banyaburi sende DFDD yipfuza kugira abaja, si muri abo basenere abo ba FNL sende DFDD yahoneje, si bo ba mbere bababaye. Aba mbere bantu bababaye nabo bantu bahora bitazira ngo caratuvune, cabavunye he, cabavunye mutarabona. Erega niba uno munsi batuntuye kuko bagira bati twa twahora tugenda turakubagura bajya bene wacu, tubabwira ko catuvunye, tubabwira ko turi mbonera kure, tubabwira ko turi inzira gusinzi za CNDD-FDD. Ati none raba ubu twabaye abaja mu bandi. Erega nibo ba mbere batuntuye uno munsi, raba abantu bariko bakoregwa ikibi n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Erega benshi uno munsi abo bakoreye ikibi kuva kera, abo onyi bari yakiriye. Mugabo raba uno munsi, raba abo Evariste ariko arakorera ikibi, raba abantu atuntuje ariko aranyaga ariko arakorera ikibi ngo nabahora ngo mubayoboke ba nkuru nziza, eh? Raba abo bakoreye ikibi ngo nabahora ngo arabayoboke barajabo, eh? Raba abo ba naha ndababwiye nibo batuntuye uno munsi. Ndagira ndababwiye ko amakuru dufise nta n'umwe akija kwicarana n'uwundi ngo bayage iby'igihugu, kubera ko bose Evariste Ndayishimiye yabagize abaja
umwaca haguruka kagenda ariruka ati erega ndakuzaniye amakuru erega hari abanaka bariko barategura kuguhirika uwo rero agacamuha umuriyoni umwambarundi ati genda unywa kavinyu hanyuma kandi ngomba kuraba bo tuvugana turaba akazi tuguha abandi bagaca babirukako nuko rero babayeho iyo batariko barahana amasumu uno munsi ntibakigenderanira abo basende ndetse nyene mu masaro iwabo kwera barungikanwa udusumu bagendana mu mifuko uburozi urumva intwaro iki ihindura abanywanyi babo abarozi wumva yari intwaro naho rero mvuga ko bikigoranye naho nababwiye abasende David tubibabwire babimenye nibabibaze abasende David barungitse abana babo bari kubapfira muri Congo kumbure benshi ntibaronswa ayo mafaranga mugabo Sende David Evariste na bapime bagenda kubwira Tshisekedi yuko umusirikare wese afiriye muri Congo baronse umujyango w'imilyoni 50 ukomeretse cyangwa urashwe cyangwa agacikira ikimuga ku rubuga yemerewe imilyoni 200 z'amarundi muragenda mubaze abo onyi abamaze kuyaronga ni kurushi baharugwa kurushi kandi mwibanga rikomeye abandi bose babagize abaja nayo mahera rero bari kubarubakamwo abo wumva abo bahungu bo kwa Evariste abo bana biwe wumva uno munsi babaye aba miliardaire nibo bari kubagura ibizu bigerekeranya y'Ibujumbura nibo bari kubagura ama etage hari za Dubai wibaza ayo mahera ko arayahe na mahera rikava mu maraso y'abana bacu bari kubagwa muri Congo bari kubagwa muri Somalia nuko rero je nibaza yuko kumuri gihe nicagera abo bagifise agatima bagifise vraiment ubuntu muri bo abo bacumva yuko ari abantu baremwe n'Imana bataremwe kugira babudukoko abo rero ndazi ko bakiriho kumure n'igihe cyagera abo bazofashanya n'abandi mu kunagura igihugu no mu kugitaba
murakoze turangirize ku kibazo kimwe mushobore gutwishura twese mwese muri babiri uyu munsi turemeranya yuko atagisirikare kihari none huko gwiki vyogenda gute kugira ngo hasubire kuboneka igisirikare cy'umwuga gikingira abarundi bose no Burundi apotre utangure wishure
nuko nabivuze nta kindi na kimwe cokorwa kugira ngo igisoda cy'umwuga gisubire kuboneka mu Burundi atari gukuraho intwaro ya Barse ndayishimiye n'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD wakoze ihonyabwoko n'uyu munsi kwikora ribandanya watandukiriye gukora ihonyabwoko muri Congo ukaba uri kuravyonga igihugu kibanye cy'u Rwanda mu kucumbikira intera hamwe zakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe n'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu ubwo butegetsi bukihari nta gisoda cy'umwuga gishobora kuboneka icyo ni cya mbere icya kabiri igisoda cy'umwuga impamvu kigomba kubaho hariho icyo bagomba kumenya mu gihe abasirikare uyu munsi bagisuzugurwa bagasuzugurwa n'abagore n'abana babo ba generale babo basoda baba bitumwe n'abategetsi ngo bavare kijana muri sende deputy bakwitisha umuhiri umwanya wose ntibishoboka yuko baguma bariza amaboko nk'ibimuga kubera iki ubu asanga baza ishimiye ariko kizigenza mu ntwara miheto adashobora gufasha abasirikare kubaho ubwa mbere kugira ngo bashobore kuronka imibereho nk'abandi bose ni ukuvuga baronka uburaro bwiza bose bashobore gusuma ibifungurwa bijya yirirwa aravuga ngo barye ibijumbo barye ibiki nabo kugira ngo bakore ku munwa byoroshe ngo bashireho amaduka cyangwa amamagazini y'igisirikare mu gihugu cyose ahashoboka kugira ngo imiryango yabo ishobore gusumira ahantu ibintu bizimbutse mu gihe abasirikare n'imiryango yabo idashoboye kuvuzwa nk'uko byamye mu gihe abasirikare badahawe icyubahiro n'agateka ku buryo umusirikare arenganijwe n'uwo ari we wese Ministeri Publique n'igisirikare bakorana mu kuburanira umusirikare kugira ngo atunganirizwe mu gihe bagifata umusirikare bakamwahura kuja muri misiyo itazwi y'ikinyegero kuja gukora ibara mu kindi gihugu bitemejwe bidaciye mu mategeko hanyuma amahera yandikiwe bakayatwara mu mifuko yabo ntibamuhe yamara gupfa ntibamuhambe n'ukomeretse bamwe bakabatayo bakaribwa n'ibisiga izuba riba bakihorera no kuvuga ko abasirikare bagomba kubona ko ibyo byose ari ibyo barenganijwe bakwiye kuronswa guharanira nkuko duharanira ubwigenge mu gihugu nkuko duharanira kwishyira no kwizana demokarasi y'ukuri kuri bose iyo abarundi bifuza kandi bumvikanye atari yavuye kwa mitera nagira ndababwiza ukuri ko bakigowe rero bagomba kubona nabo ibyo baharanira ko bihari bagomba bwa mbere guharanira kubaho hanyuma bakabona guhagararira igihugu mu iteka n'itekane bubahirijwe n'igihugu ibyo rero ntibazoshaka kubironka ubwo butegetsi bukihari yabivuze mugenzanje aravuga ko nta bacubakirwa amazu ari abaofisiye ari abahomudotrupe baratawe ari abasuzofisiye batawe kuva kera ntibabimenye ariko ibyo bagomba kubiharanira nta musirikare ahagararira igihugu agenda guhagararira igihugu mu makungu acunze imbibe z'igihugu ashobora kugomba kubaho ahagaritse umutima w'ibyagaburira umuryango w'ingene abaho w'ingene azobaho niyatomba agashyikira kuri pansiyo w'ingene ashobora kuryamisha umuryango wiwe ibyo birabwa n'igihugu nicyo gituma mvugane kuko leta yabyanze kubikora kandi atabyizokora niba ashobora gukura ubwo butegetsi buhari niba baba bashaka gutera imbere aba bavugira cyangwa abafite ibyiyumviro bitomoye barabazi bazoheza babahamagare bababwira ati nimutunganye kino gihugu aba bantu izi njabyi zatubatubye atabyumvise uko bamenye ko niyo batubikora hazokwaduka umwaduko mushaka w'abandi barundi mu mutima barinda babishyireho nibabishyiraho abo basirikare bazobibamwo ariko uzobigwanya bizomuhitana ndayibabwiye mbabyumve iyo leta yavaze ndayishimiye itandukanya abarundi ngo bamwe naba abandi naba ikashora abasirikare ku ngwano itabaha ibigwanisho uno munsi nk'uwo bafise irasa amasasu menshi n'icumi mirongo ibiri kiryama ikigwara yaje bakaguma basotora abantu bitekaniye ngo bagwane bakwegera abana bacu biba amafaranga yo kugura ibigwanisho barya nagira nababwire ko bitegurire ko hazobaho gukurikirana y'amafaranga yavuye muri izi misiyo yagiye ndabaha akarorero amafaranga ava muri Somalia ibigwanisho ibiduga ibintu byose bikora muri mu byakoze muri Somalia n'ibikora uyu munsi babironkera amafaranga ku kwezi ayo mafaranga nta wuzi ahaja muri Berbe ntajayo nabonye ko nabo iyo umwe agiye ku butegetsi acarondera ya mugenzi we yanyuruje akatwara hanze niko bizogenda nabo ayo bariko bariba atizogaruka mu kigega cya leta kuko nayo bagaruza nta wuzi wabayashira ni mu mifuko rero igisoga cy'umwuga kizoza mbere kiraje vuba bo byemera tubyemera kiraje vuba ariko ababyanka abantu kw'icyo gisoza cy'umwuga kibaho kizobaho batakikibona batabona ikibabaje n'imiryango yabo izicwa n'intuntu n'agahinda kubera ko izotegeza gusubiza ibyabo bagabo babadede baneva nabo bari kumwe bariko barasahura igihugu bisubizwe muri mu kigega cya leta ibyo ntibabimenye kandi ntibarye ngo baryame ibi birabaziye ni vuba narababwiye ejo bundi numvise ubwoba bubatekeye kuko na Barisa arabishyigikiye bigiye kubashikira kuko umupfumu wabo cyangwa abapfumu babo uretse ko bamwe bariko baranapfa abandi barabamaze kubabwira yuko bigiye kubashikira vuba ni harya mwumvise Barisa yavuze ngo niyapfa ngo niyahava ngo bazogenda bajanye ni ukuvuga ko nta handi bajana arabizi barafise amakuru kiriya n'igihugu cy'Imana ni igihugu cy'abantu babayeho baremwe n'Imana ntibafise uburenganzira bwo kwama bica abarundi imyaka na mirere imyaka yose oya igihe rero kirashyitse ibyo bakoze bihagarare ibyo bariko barakora bihagarare bo byemera batobyemera nabo basuda batabyemeye
cyane bakabyemera byose biraza kuba babona bakanuye amaso nibabyitegurire bagiye kubibona abana babo bantu bigwa ari cy'abantu n'abafasoni babo gira abo bantu banyu abo bagabo banyu abo bapapa banyu bigo ari cy'abanyagihugu bigo arashora kuri songo y'abasirikare baje kubica birigo barababo haba kubita ubabwire ko ariko arabakwegera kuko ntaho bazobasiga kandi ntimuzokwishura ibyo bakoze ariko ibyo bavuga ko ariko baharanira bazana mu ngo zanyu izo ibyo bintu bitezo gusubizwa aho byavuye kuri bene byo babiri yakuya ayo mafaranga muheranira abasirikare mukanka kuyabaha mwana yabaha naho mukababungira ku 2400 kandi dolari igeze ku 600 tuzoharura ayo mwabibye muri ubwo buryo tuyagarure kubera amaheza muri berbe mugacumira kura muri berbe mukagurisha kuri ya masoko atemewe marché noir mukadandaza ku 600 muri banke yanyu nyene bari kwadandaza batanga kuri 2500 2400 ibyo o mumenye ko abize ibiharuro bazoharura baharuri musoda wese yarenganyijwe nimwe muzoyishura kuko nimwe muyatwara ibintu bifitiye ibyemezo bidakuka abo basoda kuko batagira aho bavugira twebwe turi ijisho ryabo turabibona turabikurikirana kandi turabivuga tuzoguma tubivuga kugeza batunganirijwe kuko abasoda barenganijwe bose umusirikare w'igihugu yize ntagomba kwicarika kujya babicarika mu biro batabahana journali ngo basome bakara amasaha kwageze gutaha hariho ubuzi bwinshi cyane mu gihugu butagira babukora bo barungikamo bakabukora hako babicarika babahora ubwoko cyanke babavuga ngo nimwicare ngaho ibi bintu agasuzuguro basuzugura abasirikare turagahaze twebwe abanyagihugu kandi n'abasirikare baragahaze tugira amahoro
murakoze Bob ruguru iki kibazo ni cyakindi koko gwiki kugira ngo aboneke mu Burundi gisirikare cy'umwuga gikingira abarundi bose gitaravye imigambo ge namoko gikingira nibiba mu Burundi by'abantu byose
urakoze ico kibazo kiratomoye kandi ni kibazo ciza mugabo je ngomba kucishura ngomba no kucishurira muri rusangi mvuga nti koko gwiki kugira mu Burundi hasubire haboneke igisirikare cy'umwuga armée professionnelle armée républicaine igisirikare gishigikiye inkingi y'igihugu hoko gwiki kugira haboneke iterambere mu Burundi naho rero ngomba kugenda mbwa ndavyishura fati kuri ibyo by'igisirikare icambere cokogwa nuko bake mu basirikare bagifise ubuntu bake mu basirikare baba CNDD-FDD baba SNE baba bavuye muri FNL bavuye muri CNDD kwa Nyangoma bake mu basirikare bahora mu bafabe bake bariyo bagifise ubuntu bagifisa kenge gatera gakora neza nibiyumvire bati mbega twebwe tuzofasha iki ni haza ikigomba guhindura ibintu neza mu Burundi nico cyonyene mbona umuntu yobasaba nico cyonyene ico naco kiroroshe nibaza ko kuzoba gushigikira ico cyose kizoba gihindura ibintu neza mu Burundi nico cyonyene ngomba kubasaba kuko nico cyonyene mbona gishoboka kuko nta kindi twoza kuvuga ntituvuge do a zede ngo twirigwe turarondogora duhogora oya icokogwa nicuko abasirikare bake bazi ko bagifise ubwenge bamenya yuko uno munsi igihugu cy'u Burundi kiri mu manga ntikiriko kija mu manga kiri mu manga biyumvire rero bati mbega tuzovyifatamwo gute tuzofashiki abazoza baje kugishayura abazoza baje kugikura mu manga tuzofashike nico cyonyine ico kibazo rero tugisavye abahoze mu ba XFAB baciyumvire abahoze mu ba FNL baciyumvire abahoze muri CNDD kwa Nyangoma baciyumvire abahoze muri CNDD FDD ikigwana baciyumvire abahoze muri fabe baciyumvira ni ico cyonyine ico kandi ico kibazo tugituye n'abagumya banga uno munsi batuntuye ni batangure kwiyumvira bati mbega ko igihugu kiri mu manga kandi caguyemo turaba ni giki twe dushobora gukora kugira tugikure muri imanga ni giki dushobora kuzokora gufashanya n'abazoshobora kuza bashaka kugikura mu manga nico cyonyine naho rero mvuze nti ico gihe igisoda cy'u Burundi kizosubira kibi gisoda ciza igipolisi cy'u Burundi kizosubira cubako kibi igipolisi ciza maze baharanire ineza y'igihugu igihugu cy'u Burundi gisubire kuja ku murongo w'ibindi bihugu biri mu iterambere igihugu cy'u Burundi ico gihe kizosubira kwitwa igihugu c'amata n'ubuki kandi kizosubira kwitwa igihugu c'abavandimwe ata muhuta ata mututsa ata mutwa ata mugano ata musenera ata mu ata mufrode ata muporona ata musende defdede ico gihe igihugu ciza kizokwito ica gihugu ciza twaragwa n'abasokuru murakoze
nega bobo sinda gusubije inyuma mugaho ndakwaga kaba kamwe ko muvuga ko tagisirikare cumwuga kihari urundi bwotegwa byogenda gute
oya oya nta nuwo vyipfuza erega uvuze uburundi gutegwa ico sindacumva uburundi gutegwa nko gutegwa hakaba abantu baja gutera bakatwikira abanyagihugu bakatwikira indira karengane z'abanyagihugu z'abasirikare b'abashinga nta ico kintu nta wocipfuza ahubwo kumbure uvuze wewe ngira wakoresha ikirundi kindi canke nagira washaka kuvuga uti hamwe igihugu cy'u Burundi cyotabagwa n'abantu bavuye hanze sinzi ko ari ibyo washatse kuvuga
ego ishuri cyo nyine
oya ico gihe cyo twabivuze abasirikare bose twamwe tuvuga bari muri cyakindi twitishira hamwe cyategezwa kwitugisoda abapolisi bose imbonera kure zose abagumya banga bose bava bakagera tubararikira kuzosidukana niyo nka gushigikira abo bantu icyo nico novuga nayo jewe aborega bazobara batabazi azobara abantu baje gutabara gushayura igihugu wewe umva bonye twosabiki twosaba yuko abarundi bose n'umukecuru iyari hose avyumve ubutumwa batangure kubumuha nuko n'umukecuru wese yosidukana niyo nka akaza kukabando kiwe akaza gushigikira izo ntwari zizoba zije gutabara uburundi
apotre wewe ito kibazo kivuga kwiki
icyo kibazo kirumvikana kandi kiratomoye ubwa mbere bwobwo nuko Burundi uriko busotora ibindi bihugu bibaye byo byo bihugu nta mugambi bifise uko batere yo batera baba batikuvakira bivuze ko ububwa bafise abo Barundi batwara abantu barabubona kubera iki mbega uwotera Burundi maze iminsi numva abantu bava ko bazogira ingwano mu Burundi bagatera Burundi uteye Burundi ubugiye kwica bene wanyu abavukanyi bawe abo mugowe umwe yabivuze mugenzanje abasendede FDD bintore barahari bajya tugowamwe none ugiye kubarasa ukagenda kubatera ugatera Barundi wowe ugomba kugwanirira iki mu Burundi hagize nk'igihugu cyotera nk'u Burundi nukuri ibaragyogwa kuko nta bikoresho bafite nokuva inko zishaje nizo bifitiye gusa ibyo bivuga n'abasirikare babo kandi abo baba dede nyene bavuga bati leta iturunga kuri songo mu by'intambara kandi amafaranga kubita ku mufuko ntibagura inkoho kuko umusirikare ni inkoho icyo ni cyambere icya kabiri igisoda ntikigira imodokari zo kunguruza abasirikare no kuvuga amakamyo atwara abasirikare ku rugamba iyo bageze gusa kudeplasa abasirikare batayo imwe bagenda gutira bakura amakamyo mu gihugu cyose batoroka kugira ngo zikwire icyo ni cya kabiri icya gatatu nta bitoro bafise nukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi gitunzwe n'Imana yo mu ijuru gusa n'ayahandi nta
nta butegetsi nta igisoda baracambuye ubutegetsi bafite none murumva ko bavanga imbonera kure kumwe paka hano hose sibo bariho sibo bavuga ngo nibacunge nta rero igihugu gitewe ibaragyogo ariko noneho kira noneho kuri icyo waruwakije Bob Uburundi bukeneye abatabazi nkuko bivuze nama ndiko ndabivuga abarundi b'umutima nibo bagomba kwiyumvira nimba bataraziyumvira ingene bushobora gutabara abarundi bene wabo ariko akora igihonya bwoko n'ubwikanye ndegera butungane nakagwi kabategetsi karongwe na Barisito ndayishimi hanyuma bakaka ubutegetsi bafise abarundi bakiruhutsa bati ashi mugabo umuntu wese azova agiye kugwana mu Burundi cyangwa azova kwateye Burundi twese abarundi zo tumugwanirize hamwe n'umwicanye nkabo nkabadede nkabo bankiyo leta ariko umurundi azokoresha iri jambo rivuga ngo gutabara abarundi bagowe ariko baricwa bicwa n'inzara bishwe n'ubukene bishwe n'agasuzuguro bishwe n'ihonya bwoko ariko barabica babikira ababanyi babo uyo abarundi bose bamushigikire bakomeye mu mashyi kandi uzohagura kugwanya abo bantu ngo bategera babuze azohanwa nyaguhanwa nkuko kwa gasore yabivuze ategerezwa guhanwa nyaguhanwa kubera ko azoba ari nyanka Burundi yanka amahoro mu Burundi yanka ubumwe mu Burundi yanka demokarasi abarundi bipfuza nuko ndabibona kandi nuko biri urakoze
Bob akajambo kanyuma dusoze ikiganiro
akajambo kanyuma nari nifuza kubanza kubashimira ku butumire no kuba mwampaye akaryo ko gusangira ivyiyumviro na mugenzi wanje Apotre kandi nsangira ivyiyumviro n'abarundi bose bababajwe na burya bwicanyi na burya bukene buri ko buraba mu Burundi kuko nagira ndababwire sende ndefite imaze imyaka myinshi iri kwicisha abarundi inkota n'inkoho uno munsi rero isani yafashe iki iringo kigira kabiri cy'ubwo bwicanyi bwayo n'ukuvuga ko ndayishimiye ariko akora ubwicanyi n'ihonya bwoko ry'abarundi abicisha inzara icyo kintu abantu ntibakinebwe ko bambe ntibakigire komine ntibagisuzugure ntibareke kugikurikirana ibi ndayishimiye ariko arakora yugarana ibitoro byose yugarana ibintu byose yugara imbibi agira iki ariko akora ihonyabwoko akoresheje ubutunzi ariko arica abantu rega nama ndabivuga mbe murazi nk'ubu unyi umurundi kera yahora ajya nka gatatu ku munsi ibi bintu byabaye ni ukuvuga ko ntakibishoboye umuki ukina nasa afungura kabiri uwahora ajya kabiri uno munsi afungura rimwe ni ukuvuga ko rero uno munsi abarundi benshi bafungura rimwe mu minsi ibiri bafungura rimwe mu minsi ibiri bagiye baragira utundi two kwifashisha nibimwe bibatera indwara uno munsi abarundi benshi bagiye kuza baragwara indwara nyinshi zitandukanye zizogenda zirabahonya nivyo rero ndayishimiye ariko arakora hajya aguma batuka bakankamira ngo ibiciro je ngo murambwira ngo sinzosubire ngo kumba nk'umuntu ngo avuga ngo ibiciro biraduze ngo sinzosubire kubona ngo umuntu ashyira imodoka ngo kuri station mutonze none abantu bazo nk'igitoro bagikuye hehe bijya byose arabizi ingene ariko arabitunganya uno munsi igitoro kigurishirizwa mu mazu mu maparcelle yako kagwa ikinkura barakabo nyene ni ukuvuga ko arabizi icyo ariko arakora asambura ubutunzi bw'igihugu n'irindi ho nyabwoko ariko arakora naho rero nashaka kuvuga niko kajambo kanyuma murakoze
Apotre ari ku mutima usigaranye ubwira tusodere ikiganiro
ngomba gushimira cyane bo twasangiye ikiganiro namwe mwaduhaye ijambo kuri radio nka ubwa mbere nkararikira abafite ibimenyesha makuru na maradio ko bogerageza bagategura ibiganiro be nibi bikangurira abarundi kubona ukuri aho kubasinziriza ubwa kabiri nkabwira abarundi tuyo turabwira ko bakwiye gukura gucura ugutwi bakumva kandi baca umugani mu kirundi gwicerekwa n'ikibona ikibwirwa n'icyumva turazi ko benshi babyumva kandi babitahura kandi babishyigikiye ibituvuga icya gatatu nuko abajeje umutekano ari abasirikare cyangwa abapolisi botsinda ubwoba bakarya umutima amenyo na gusarura arya kandi ko banka gusesa amaraso kubera igihugu cawe na bene wanyu agasesekera ubusa imbwa zikayarya kwibarabara kubera yuko n'abari kubaricwa hanze barungitse kugwa atawurikara bavugira kandi atawurikara batabara
ko rero bagomba gushyira umutima munda bakarya umutima amenyo bagatimba n'indege irasha bagakora icyo barahiriye kuko barahiye kucungera umutekano w'igihugu n'abanyagihugu abanyagihugu rero bariko barahera ubageze ko nabo babashobora kurisongoye bakabyanga bakabyanga hanyuma ikindi nuko abari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi uri kurabamba ikiceyi abarongozi b'uwo mugambwe n'inzego za gisirikare ziho zirabamba ikiceyi zambika ikiceyi abanyamugambwe bakwiye nabo nyine kubankira ko babandanya muri iyo nzira cyangwa bakawuvamo kuko n'ibyo babahenda ngo barabaha baca bagaruka bakabitora ku mugoroba kandi burya nta naho bazobirira kuko ngo nta usomera induru ivuga kuko nabo baragowe asanga abashinga mateka barira abasoda bakarira abanyagihugu tukarira none icyo gihugu umbari cyane ni parasi ndashimiye n'umuryango wiwe nibo bonyine batarira iyo wumviriza ibyo bavuga abandi mbaye ndigumya ndabaye ndaruca ndarumire ntacyo barashyikiriza mugabo uwo muryango w'umukuru w'igihugu baravuze ko ibyaye niza nta kibazo ibyaye n'ubukene mu gihugu ntabyo bazi ntibazi nyine iyo bijya niyo biva kubera ko batunzwe n'igihugu bariko barakinyunyuza baraciba bakongera bagasuzugura ababaha abari amakori bakongera bakabica murumva yuko nta rundi rukiza atari uko abantu bakwiye gukanura mu jisho bakabona igikwiye gukorwa ikindi nuko abarundi bari muri diaspora bakwiye kuva mu gafyinyi barimo kubera ko igihugu cy'iwabo n'Uburundi bwa Nyaburunga kugira ngo umurundi wese ahari ku isi abone ko akwiye kugira icyo akoze kugira ngo amahoro aboneke mugabo kurabisha amaso gusa ukicara ukaraba uko ntacyo bizobafasha kandi naho mutazobikora bizokoreka bizoba niyo byaba rero bizobagira ingaruka kubera yuko iyo umuntu ariko yica abantu ugahora ukareba gufasha icyo wagomba gufasha kandi ubishoboye uwo mushyigikiye ntwasuye kwashimira murakoze
murakoze cyane ku byumviro byanyu mwakeneye mugira wa mwamwe ubaho bobo rugurika ikiganiro bisa n'abakirangije murakoze ku byumviro byanyu mugira wa mwamwe ubaho
ndagushimiye nanje ku kanya wampaye kandi ndashimiye mwenzanja Apotre Bernard twasangiye ijambo shimira kandi n'abarundi baza kutwumva bazokurikirana kino kiganiro aba ndabipfurije kubandanya baroranirwa mu byabo no mu babo kandi nibaza ko Imana izotabara abarundi
murakoze cyane batwumvirije mwe mu byabo mu babo Imana ibazigame